Je nshaka iyi mikro akesi niwaza kuyisaba ama ace hagarara hajya avuge bifuje na dufitani ama namburi muzu ankubise je nkamukubita ama tuzatuvuga ati genda gusoneye papa eh bihere
ubu rero akesi mubonye ni box ingumi mbaya
mbaya pana sidamukubita shaka ndamushyira imbere yabagabo avuge ico tuje nawe dufa bimunone gukivuga ndamuyikofi
aka kantu eh mukarabe neza ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi gakoresha na yambwa akesi
Jewe uno musi nafashe ikamera nari maze imisi anuka aja mu rezo sosio arondera abantu bakanuka agenda gukoresha ibiganiro n'abandi bantu akanuka jewe urya landi yavuye ajya kwera kuri kwirigwa inzara nahemba baririnzi sky nice number nice sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusa chapati abayemba chapati abajya urumva abakobwa bose ubona agenda n'urya muhungu ubugenzi bwe n'ukujya guhamagara ngo ndagwe TV kujya nimbwa
Isaac TV ho
Yeswa kuziba Isaac TV numunezero rweretse kandi gusuba guhura namwe amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose ndazi muri benshi mudukurikirana kandi amasaha 28 kuri 28 kuri miko za Isaac TV ni star boy behind camera ni Akim Junior nkuko yamabikora neza iki ni kiganiro uvuga ati ni urusako ariko si urusako ariko tutwara telefone yo kugira dushobe gushika kuri tele aho Freema Boy ariko aragira ariko ara shootinga video y'indirimbo yiwe twumva yuko yafashe ibikoresho by'ikinyamakuru ntashimiye kuvuga hano ariko byabaye ngombwa kugira tumushikire nk'aba journalist niko kazi iki wacu ya dushobe kwashika dushobe kumva kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu Freema Boy yese gatumwakira mu bwambwa Isaac TV vipi bro
apo man
umeze neza
yego sorry kidogo ona kata yo simu oya oya mimi nasema ukweli sitaki upetia akamate masauti
yangu upeti wa nani
kujana vingine tena
acha kwanza tufai kibili
ndio yako akamata masauti ani yui sinisha katala
Okay, ni Freema Boy amaze gufata ibikoresho by'ikinyamakuru nashimye kuvuga izina nawe narakizi. Why wafashe bino bikoresho Freema Boy?
Bora koze kwanza Isaac TV mwe
mura. Tumaze turamuse kwanza bakunzi biwacu.
Bora mukije mwese abantu mukurikirana Isaac TV abantu bakora neza cyane ndabakunda kabisa. Bafise ivyo bafise n'umwete w'akazi biboneka yuko nabonye bagaragaza gushigikira abaririnzi bacu. Ama ije ico na aturi muri location.
Tubona ibikoresho mbega wabaye mu journalist Freema Boy.
Oya aka kantu. Mukarabe neza. Ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi gakoresha na yambwa kesi. Sivyo? Yapo. Bo je nagomba mvuge. Nagomba mvuge ikintu
kimwe. Nimbwa yitwa gute?
Umva nakubwire kazi gatoyi. Jewe uno musi nafashe ikamera. Nari maze imisi anuka aja mu rezo sosio arondera abantu bakanuka agenda gukoresha ibiganiro n'abandi bantu akanuka jewe
kandi n'umugenzi wiwe Freema
bo ndibaza yuko isi yarahindutse amwe ushaka gufasha umuntu ejo akagukanurira kandi benshi baricana
ariko aragutuka kuri rezo sosio
wabaye umugenzi wiwawe ejo ushaka kukwica abantu bahereza ishano nabo nyene babagenzi Akes Don jewe kwanza kugiwanje reka ndamuvuga ivyo yigeze kunkorera yankorera ibintu byinshi yankorera ama indirimbo donc zakera za jirani zande ndashimye yarankoreye bona je imana irabikora ubuzima burahinduka ndamufasha akese turabanye nk'imyaka 5 ajya jewe
afungura ibintu mugaburiye
jewe yimbwa tugasoba Bo donc ibintu vyose
no iyo myaka 5
yose bwo kuvuga byinshi mugabo imana yo mwijuru dusenga niyo easy Freema Boy kandi je yo kubona je uno munsi ndiko ndabananya mu muziki kwera ndafise abanshigikira kandi ndu munyu nishonera uno munsi vyashise fata ko iyi micro ara ba journaliste yari yatumye kuza gukunuka kuvugisha ikiganiro ngo kundo ndira kwa makuru cyofa sinari maze imisi shaka menye Waka Light Kani yigeze kumandikira kesi namubwiye ati ndagukeneye wewe ama umbwire icyo je nawe dufu akanga kunyumva
ubu numu journalist yaravuye muri music
bo sumusinzi sinzi ko yigeze no kuririmba ibi rero iki kirogo ni micro na cenda vya kaba journalist bi bari hajya nabafashe nk'imbohe nababwiye ati mugende banse kugenda ngo banga ndawe
micro ariko Freema dusubira inyuma gatoyi biraboneka yuko wewe na Akes ari ikintu mufitaniye kitarajijuka ariko vyo ngombwa bimenyekanye
Akes afise jaloux kuri Freema Boy ashaka ko jembe nkabajya barini vyo basamanda ari baheza umuziki ashaka mbe nka Bauden ajagirisha ibiganiro bamwe amafaranga ashaka Freema Boy wimbwa je sindimbwa je ndafise umujyango
ndafise Bauden atanga amafaranga bamuha amafaranga
ndakubwira gatoyi ndafise iwacu sindifuvyi
ndafise umuryango kwiye afise susi yaje kubona mbandanya mu muziki ejo bundi nakoranye indirimbo na Estanish avuga ngo ntiya nyandiki indirimbo twekoranye na Estanish kuri studio akese je n'untu kivugana mugaca agenda gurondura umuhungu umwe agoresha ikiganiro acakunuka ngo irya ndirimbo nayo ikoze akese agenda kuronda gakobwa sinzi bakorane abantu bwo kumubambira agakobwa sinzi ko agendana nako ubukobwa bubushafu nyene numva bubumaraya agenda gutukisha izina rya Filma Boy avuga ngo kakobwa agenda uvuge yuko Filma Boy akufitiye amafaranga umugire ko yamushize muri clip na clip ndakoresha umukobwa w'imaraya na clip ndakoresha umukobwa wo kumusaga je ndagaragara abantu bakambyetse ngo akoga ko kumusaga mugabo akashaka kugutusi gutuka izina rya Filma Boy
cyangwa mubona umukobwa yakoranye na Sanbi cyangwa mubona
ah bon atuka izina rya Filma Boy je ngatabaza abantu ngavuga ati nimumungire nabwire n'umuntu umugenzi we yitwa Mucho Light tifri Mucho Light mumumbwirire ya kesi
Mucho Light yakoranye ndimo na Bido
mumubwirire ya kesi nibiki dufu aze tubiheze namba shakingwano na Filma Boy
n'umwe akesi yoza ngaha akacasanga mufata ibikoresho cyabigenda gute
umva aje je nshaka iyi micro akesi ni waza kuyisaba ama ace hagarara hajya avuge beef je na dufitani ama namburi muzu ankubise je ngamukubita ama tuzo tuvuga ati je ndagusoneye papa bihere rero akesi aramaze imisi atukisha abaririmvyi sije gusa abiganuro byo gutuka abantu wafasha abaririmvyi igira ibintu byinshi cyane ubuzima bwe tubuze
ah ndavyibuka ndavyibuka ikiganiro akesi yavuze ati DJ Kiss Mario Barotelli na ba Saido mureke guhenda abantu
wahe iyo ni jalu ni jalu akesi ndamuzi twarabanya ni jalu numuntu Waka Light ugalandri Ugalandri yavuye ajya kubera kuri kwirigwa inzara nahemba abaririnzi sky nice number nice sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusa chapati abayemba chapati abajya urumva abakobwa bose ubonage nda n'urya muhungu ubugenzi bwe n'ukujya guhamagara ngo ndagwe TV kujya nimbwa bo ndumva nakubwira
je nda ubu rero n'urya mu journaliste mushasha azavazara
ubya mu journaliste mushasha yamutumye tigende murondere ko Filma makuru rero nari maze iminsi je shaka rero uno munsi namba shaka we akese abitwara kuri ya Mikado musician kwa Romeo president twemera ama badutumeko batubarize ico je nawe dufu
ariko nimuze kujya muri sentare abantu bamaze imisi baje muri sentare aho kujya kwa Romeo muri amicard de musique
ijya ni bo badukimo ni bo
bane batwiye nyene gucira ubara
rero bashaka rero batu je shaka fata imiko nshaka ko akese aza ahambire ico dufa ama ambire ikuntu agenda nukisha jeho iyi micro number bayifashe je nari kumwe nari muri tournage ni ndirimbo y'umuhungu itwa user sif twakoranye je ndi featuring cameraman ni ofarsi ndibaza benshi gabaringa kuga abantu benshi babibonye ikuntu byari bimeze uwo mujunasi wa kesi yaje ashaka kuvuga ati ngo tuvyo tumvise ya kesi akoravuga none kumbe rero yamutumye aze kurondera makuru kuri Filma Boy rero je Filma Boy na kosa mfise iyi mikro nayifashe na kakarogo
ariko n'ikindi wavuze yuko akese kwakoresha ariko akora video ariko atona video kesha bigeme abahivye mayiki baya nabigeme bari mu ndirimbo yawe yiwanyu fikirini
yego yego
sister karibu gatoyi tuyaje gatoyi gatoyi ngo tuyaje gatoyi okay wafunguye no munsi
jewe yego
wafunguye
nanyo icyayi
icyayi gusa aha muri chatting ntugeze ufungo
Nibazifungura? Nafungura.
Okay, merci beaucoup. Merci. Ah, nyafungura yanyo icyayi, yanyo icyayi. Mwabyumvise, uni Filma Boy urabona ko amaze kufata ibikoresho byande byo kwa Akesi. Ariko Filma Boy, dufata iki muri no mwanya tubwire
cyabana kwa. Abo, iki message reka nkuri amarori benshi aho bati Filma rishima na marori akura. Icyo nshaka kuvuga, aba bose babibonye, abantu bose babibonye ngene baje kunuka. Ndagomba mbwira ati Akesi. Kirazira gutukisha umuziki ndundi namba umuziki wa munani yewe ya kesi
ni journalist ariko
si mu journalist nazi na journalism na vyazi na bihebe nagende gusa irigwe moja bwana studio ara munani ye urumva je akesi ndazi ubuzima bwiwe kurusha nko mu buzi rero Landry promoter arabizi Brian Smith ujya direct arabizi cyane ahubwo usha kumwegera Brian umubwira
ati apana kuvuga ngo Landry nti hahe mbarandira atagasi
na amafaranga Landry no yizanira matera agashira hajya mu nzu na bari yazanye ivyo yakwibateri wiwi wabayishira kuri waka bagipanga ngaho
kwa mata sumira yarabahemba kanote
baba babirukanya hajya mu mukajya kazu mu carama batamaze iminsi bahembwa je ndazi vyinshi kuri we mugabo rero ivyo arazi yuko filmazi vyinshi kuri je akasha kunyereka yuko umenga we andusha vyinshi arije ndabizi akesi nashaka kubona no musi filmameze gukya mbere we
chain zingaye kera ndibuka kera arandi promoter yigeze kunuka ngo filma boy akunda kwambara ishene timwe iki
generale ya yindi mwe icyuma imwe
icyuma namugati gende umubwire rero ubumfise nyinshi nambara nambara izwa zibona nyinshi kandi nimwe nubona yimuha mashe ibika mabage
uburyo ubu rero ake simubonye ni box ingumi mbaya
mbaya apana sidamukubita shaka ndamushye imbere yabagabo bavuga icyo tuje nawe dufa bimunone gukivuga ndamuyi kofi
uza kumuyi kofi none tufata ikigwaza
gaza
Unomunika.
Kuko nese yuko ari umenshi makuru kanaka bafatiye byuma bikopi kwa.
Naka ka micro ku burofa, aka logo.
Randanya akora muri waka. Eh meze fresh papa.
Sumbiza kwa. Sikia kwa.
Toka toka.
Sumbiza kwa. Au maneno. Subiri kwa. Sikia kwa. Sa uri bounce
genda sishaka
ku bounce.
Eh ni bounce.
Ah ah usi
sa. Bamwirukanye bamwirukanye. Numu journalist wa kesi bamwirukanye.
Toka uvisa sa sa katumvika
Ah toke uja mastaki.
Katumvika.
Ah sishaka rero wewe genda fisi mambo sibataki mwewe. Mwendi. Sibataki.
Gitiritiri kutambaye.
Gitiritiri abibonye vyoose.
Sawa.
Eh.
Yes wakunzi wa Hitop TV.
Reka filma reka nsize.
Zagenze gute?
Bo jenze. Reka se nusozera kugira jenze nugenda randi kugira ikiganiro kugira
cyo bandana. Bo cyo nagubye rero Isaac.
Akajambo kanyuma kwa kunzi. Akajambo kanyuma kwa kunzi ba Isaac TV.
Isaac TV nababwiye ati iyi micro ya Waka Light mumubwira kese amenye ubujournalisti cyaricho apana cyo gutukisha umuziki. Umuziki ndunda ko arauca ucafuza atukisha baririnzi w'uburundi two turatanga amafaranga mu video.
Randiri ngo ni baro baguhemba muri Waka Light ni baro baguhemba randi. Ngo ni baro baguhemba. Yes tugenda ajya so tugenda kuvugana na bitiritiri na numvise yuko nawe na bizi ku kintu kandi umukamere kujya nyene yambaye. Umukamere kujya nyene yambaye. Yes bakunzi ba Isaac TV reka tuyage n'uhundi tumvise byinshi twabwiye na Freema Boy reka dushikire ngaho mutama ariwe bita gitiritiri novuga yuko na wene n'umuntu w'umuniga dusanzwe temera cyane gose papa umeze neza
umeze neza
eh novuga yuko tugo turakora ikigano na Freema Boy novuga no muri inzwi wacu mu gica cy'u Burundi yavuze ko yafashe ibikoresho aza gufata ibikoresho byande by'ikinyamakuru ntashimye kuvuga izina ariko kuri wewe waruri ngaha ibyo yakoze ubona bikwiriye gukorwa cyane nka wewe nk'umuntu uvuga yakoze muziki kuva kera
zindimaze ko ari shavu nibyo bapfa urumva nibafate yuko yabasha yashavuye gose urumva nimba umujonese yamubajibaza atari byo akaca shavura urumva nituze exactement niri bapfa kuko yashavuye ahatware mu kazi twari mutwo na yarampamagaye ku telefone ko afite ndire makara akora avuga ati kanze mecise imwe bacha baraza ngo nabarashwanye mvuga re sinzi byabaye re
sinzi ndiko ndanamubwira ati birashibwa sanga wowe na Akes Don ari ikindi kintu mufitaniye entrevue
wakira hari 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 kuko nsho kuvyuka mu gatondo hagarase azite kwashavura nkuko
okay dufata iki nk'abantu ariko baradukurikirana cyane nka wowe haba impanuro nki cyane ndazorora ibiganiro vya Akes Don vyakora ni vyinshi cyane filma yagerageze gusyoza aragerageza kuvuga na ibiganiro vya Akes Don uko ubibona ubona ko biriko biraduteza imbere biriko bira
abawefa n'ababisangiye rumva byo bavyiza babahuje bakabacereka hantu hamwe nimba barondira abantu babiri nimba barondira abakobwa babiri cyangwa abagabo babiri babicarike nk'abagabo babivugane face to face atari uko dusanga muza mugira akubwira ibintu urumva byo bavyiza mbonye abantu bakaganira bagahutse sino bazogwana
kandi nawe ushobora kubigira mu ruhara ukabahuza ibintu bikagenda neza cyane
eh birashoboka none ko ndi hagati gutaho watwa kubita kofi ngo amushikire ntabishatse
uca ucubiki urumwe mu barindi byo bavuga babasonwe babakora umusic hano mu gica cy'u Burundi gato yigusa duhe aka freestyle gato na tariki gano ciwiwe hama kugira cyo twisezera abakunzi ba Isaac TV hama tugende gato
dash Yeah, no matter what, goddamn, every day like king.
Yeah,
is the Ike TV. No matter what, yellow, black, nigga, she look like Will Smith, man. All right, come on. That's it.
Asante, papa.
Hey, merci beaucoup.
Umeze neza ariko.
Yego, umeze neza.
Muziki ni fresh.
Hey, ni sawa, tuko turatera imbere buke buke.
Sawa, reka ndagushimire, papa.
Merci beaucoup.
Nawe, John, nageza kuzakurenga, bwira dukore ikiganiro turi babiri.
Nta kibazo.
Yes, bakunzi ba Isaac TV, turako turagerageza gukora akazi iki wacu ngo twama tugakora misi yose. Ni sawa, mwe kuri mikoza Isaac TV behind camera kwari kumwe na Akim Jino nkuko yamabikora neza cyane gose. Mukuzana amasana bameze neza cyane gose ndabakunda mugira aho mwamwo bahwe bye bye
Isaac TV oh.